themba into yokubana ukuza kuthi kangoku sesiqhelene ne-quadratic equation ne-quadratic formula uba zisetyenziswa ngoluphi uhlobo kuba kaloku kudala sisebenza ngazo. Kodwa ke uba awukazazi mandithi ndikukhumbuze, sino-ax squared umdibanise no-bx udibanise u-c, yonke loo nto ikunika u-0. Yi-quadratic equation ke leyo. Ukuyisombulula sithi sisebenzise ntoni i-quadratic formula elingana nabani, engu-x ulingana no-minus b udibanise okanye uthabathe i-square root sika b squared, uthabathe u-4ac, yonke loo nto uyohlulahlule ngo-2a. Ngoku kule video into yobana ndikunike i-quadratic equation ne-quadratic formula ufake uphume nesisombululo, ndifuna sithethe ngale ndawo namhlanje. Le ndawo ingu-b squared uthabathe u-4ac. Sizawuthetha sithini ngayo? Le ndawo ibaluleke ngantoni? Le ndawo kaloku yile ndawo isichazela ukubana sinezisombululo ezingapi. Siyibonile kaloku uba ecaleni kwayo sinoplus okanye uminus. Masithathe ubana kwenzeka ntoni xa lo b squared uthabatha u-4ac emkhulu kuno-0. Into ezokwenzeka, sizoba nezisombululo ezimbini kuba kaloku ifomula yethu ithi u-minus b udibanise okanye uthabathe i-square root sale ndawo yethu sithetha ngayo namhlanje obizwa kwayo kuthiwa yi-discriminant. U-b squared uthabathe u-4ac. Siyayazi ke xa engaphezulu kuka-0 ubana sinaso i-square root sento engaphezulu kuka-0. Ngoku sizathi sifumane izisombululo zibe mbini kuba kaloku i-discriminant yethu ingaphezulu kuka-0. I-discriminant yintoni? Mandithi ndikuchazele i-discriminant ukuba yintoni. I-discriminant yile ndawo le ye-quadratic formula ingu-b squared uthabathe u-4ac. Nantsi le ndawo sithetha ngayo siyibiza ngoba yintoni? Yi-discriminant. Yile ndawo esichazela ukubana zingaphi izisombululo zethu. Kulo mzekelo ke xa ayingomzekelo phofu, kule imeko isoloko inje. Kule imeko xa u-b squared i-discriminant yethu ingaphezulu kuka-0 sinezisombululo ezimbini. Sizawuthi sijongeke nezinye imeko esinazo kuba sinazo ke nezinye imeko apho umzekelo i-discriminant yethu ilingana no-0. Masiyijonge loo nto. Uba kwenzeka ntoni xa le discriminant yethu sithetha ngayo ilingana no-0. Uba le discriminant yethu ingu-0, sizayibeka phaa kulaa ndawo sithe kukhona ntoni i-square root. Iyasichazela ke loo nto uba i-square root sika-0 ngubani? Ngu-0. I-square root sika-0 ngu-0. Loo nto izasichazela into yobana sinesisombululo esingu-x ulingana no-minus b umahlulahlule ngo-2a kuba kaloku u-0 usukile. Loo nto isichazela into yokubana siyabona sinesisombululo esinye kuba kaloku la plus okanye u-minus ube sichazela uba zingaphi izisombululo akekho. Ngoku ithi loo nto sishiyeke nesisombululo esinye. Eso sisombululo sinye ke mathi sijonge ukubana sime kwenzeka ntoni ngokwegraph. Iparabola yethu esisombululo yilaa ndawo isezantsi apho ijika khona le parabola yethu ibizwa ngoba yi-vertex. Siyayibona ukuba izonqumla i-x axis kube kanye, isichazela loo nto le nto. Masijonge enye imeko ke uba kwenzeka ntoni xa u-b squared uthabatha u-4ac, yonke loo nto ingaphantsi kuka-0. Tyhini sathi siyibone ubana ngaphantsi kwe-square root kule ndawo sizoba nenani eli-minus. Siyayazi ke loo nto ukubana xa sisebenza ngamanani okwenyani asinaso i-square root sento e-minus. Le nto isichazela into yobana asinaso isisombululo sokwenyani. xa ngaba nabana i-discriminant yethu ingaphansi kuka 0. Kodwa ke ekuhambeni kwexesha uzathi ubone ubana ikhona sikhona isisombululo salento sibizwa ngoba yintoni, complex solution. Loo nto uzathi udibane nayo ngokuhamba kwexesha kwa apha ezibalweni. Ithi le nto xa sine-discriminant engaphezulu kuka 0, uzathi uyicinge into yobana isisombululo sethu sizoba rational na okanye irrational. Loo magama ke ngamagama esiNgesi kodwa ke akathethi into ininzi, athetha nje into elula ubana irrational number linani ongakwazi ukulahlulahlula ngelinye inani. Masiyekeke ukuthetha kakhulu, masithi sibeke imizekelo kuba kaloku yiyona ethi iyenze into ibonakale. Masiqale ngomzekelo wethu wokuqala. Masithi sino minus x squared umdibanise no 3x uthabathe u 6, yonke loo nto ikunike u 0. Eyona nto sifuna ukuyazi apha, sifuna ukubona uba zeziphi izisombululo esinazo kwezi meko zintathu. Asifuni ukuyisombulula siyofika ekugqibeleni. Sizawuthi sijonge le nto yethu sithi i-discriminant. I-discriminant yethu ke ingu-b squared uthabathe u-4ac. U-b wethu ungubani? Ungu-3. U-b squared uzoba ngu-9 uthabathe u-4 umphindaphinde ngo-minus 1. Umphindaphinde ngo-minus 6 ongu-ac. Xa uphindaphinda u-minus ababini bakunika u-plus, uyayazi loo nto. So sino-9 uthabathe u-4 xa umphindaphinda ngo-6 ukunika u-24. Sathi siyibone ke le nto uba ingaphantsi kuka-0. Ngoku ithini le nto kwezi meko zethu zintathu? Sikweyiphi imeko? Sikule meko yokugqibela. Imeko yokugqibela ithi asinaso isisombululo. Nanzi le meko yethu sithetha ngayo kuba kaloku i-discriminant yethu ingaphantsi kuka-0. Masithi siyijonge kwi-graph le nto sithetha ngayo. I-graph yethu ayifiki kwi-x-axis, uyayibona uba ayithi inqumle kwi-x-axis kuba kaloku u-x usichazela ubana le graph yethu iyanqumla na kwi-x-axis zethu. Masijonge emnye umzekelo kuba kaloku umzekelo omnye akonelanga. Masithi sinalo mzekelo sino 5x squared ulingana no 6x. Masiyibeke le nto ngokwale meko siyiqhelileyo, sino 5x squared uthabathe u 6x, yonke loo nto ikunika u 0. Masijongeke i-discriminant yethu, masiyibale uba izolingana nantoni. Siyayazi i-discriminant yethu uba ingu-b squared. U-b squared ungu-minus 6 squared. Simbeke, uthabathe u-4 umphindaphinde ngo-a, u-a ongu-5. Umphindaphinde ngo-c, u-c wethu kulona umzekelo ungu-0. Kuba kaloku akekho apha, c ulingana no-0. Kodwa ke sawuthi ithi equation masimbeke, sizawuthi simbeke siyiphindaphinde ngo-0, uzosuka yonke loo nto sibe no-36 kuba u-6 squared ngu-36. I-discriminant yethu ilinani elingaphezulu kuka-0. Sikweyiphi ke imeko kwezi meko zethu? Sikule meko yokuqala. Ithi loo nto sinezisombululo ezimbini kuba kaloku besiyitshilo kwasekuqaleni into yokokubana xa i-discriminant yethu ingaphezulu ku-0 sinezisombululo ezimbini. Ezi zisombululo zethu ke zizoba njani? Zizoba rational, zizoba zizisombululo ezi-rational. I-rational solution ke benditshilo ubana sisisombululo apho ungathi ukwazi linani apho ukwaziyo uba ulihlulahlule ngelinye inani. Masithi ke sijonge le nto ngeminye imizekelo kwakhona. Masithi sinalo mzekelo u41x squared uthabathe u31x uthabathe u52 yonke loo nto ikunike u0. Kwakhona asifuni sisombululo sayo le equation, sifuna nje ukujonga uba zingaphi izisombululo. Sino minus 31 squared uthabathe u4 umphindaphinde ngo-a, u-a wethu ongu-41 uyiphindaphinde ngosi usi ongu-minus 52. Ngoku sizofumana ntoni? U-51 u-31 xa umphindaphinda kabini uzosinika ntoni? Uzosinika xa uphindaphinda i-negative ezimbini uzoba ne-positive. U-31 umphindaphinda kabini ngu-31 squared, sizathi simbale, lena izathi isinike ntoni? Izasinika u-plus u-4 umphindaphinde ngo-41 umphindaphinde ngo-52. Eyona nto sifuna ukuyibona apha, sifuna ukubona uba i-discriminant ingakanani. Ingaphezulu kuka-0. Isichazela loo nto sinezisombululo ezimbini. Ayibalulekanga ubana ingubani, kodwa ke yona nto ibibalulekile besifuna ukujonga uba i-discriminant yethu ingakanani. Ngoku ke sisazi ngolo lwazi lwethu sibonile uba zimbini izisombululo. Masenze omnye umzekelo, kuba kaloku imizekelo yiyona ibeka icace yonke into. Masithi sino-x squared uthabathe u-8x udibanise u-16 ikunika u-0 loo nto. Kwakhona eyona nto siyijongayo namhlanje i-discriminant. Ithini ke i-discriminant yalo mzekelo? Ithi minus 8 squared uthabatha u-4 umphindaphinde ngo-1 umphindaphinde ngo-16. U-8 squared ulingana no-64 uthabathe u-64 yonke loo nto ikunika bani? U-0. Ithi ke le nto kwezi meko zethu besizikhankanyile sinesisombululo esinye. Uzawuthi ukhumbule apha ngasentla besitshile. Ngoku ke sizathi siphinde siyijonge ke ngenye indlela ubana ebizwa ngoba kukufactorize. Isichazela ubana le equation xa uphindaphinda ezi zinto iza kunika le equation besiyifumene. U-x ulingana no-4, sisifumene ke apha isisombululo. Ungazoyijonga nalapha le nto sithetha ngayo, uba sithetha ngantoni. Namhlanje ke besithetha nge-discriminant. Ndicinga uba uyifumene inikisa umdla le nto, akunyanzelekanga ude kucaba uzode uyoyigqiba isisombululo, kuba kaloku ngelinye ixesha ungafumanisa uba ayinaso isisombululo. Kodwa ke i-discriminant iyona nto isincedayo ukubana sijonge uba kwenzeka ntoni kule equation siyinikiweyo.